kyerɛkyerɛ yɛde to wiase ɛfiri sɛ ɛsɛ sɛ gyidifoɔ ɛne wiase nyinaa ɛhunu sɛ ɛwiɛyɛ mmerɛ yi hɛ kristo som ɛbɛda amanehunu kɛse m ɛnyɛ no nko yɛbɛyi ɔboronsam ɛna ada a awode awura kristo som yɛbɛyi ne to na kristofoɔ ahu hɛ obi te sɛ me a meyɛ mpɛnsɛmpɛsɛm ni anaa researcher mehwɛ awieyɛ mmerɛ nkɔmhyɛ bɔhyɛ mu ɛne ɛbible mu ahintasɛm a ɛfa nkwagyeɛ ho nkwagyeɛ paa deɛ salvation mefa ne sɛ onipa ka w'abrabɔ nyinara mɛno nya wofa pem medi ka da nkwagyeɛ ho asɛm adi ansa ne aba nkwagyeɛ no ankasaa so wiase afa na nyinara nipa bebree ayɛ den confuse anaasɛ wɔde ayɛ basaa ɛfiri sɛ ɔmohwɛ antɔwerɛnkyɛm a ato kristo som porɔyɛ no a ɛwura kristo som mu na biribia ne hɔ obiara yɛfa ho ai ɛyɛ nwanwa ho ɛti akristofoɔ no bebree no ɔmode ɔmafa no sɛ deɛ porɔyɛ wura asɔre mu na deɛ porɔyɛ yɛ yi deɛ ɛnkyɛ biara kristo som koraa ɛbɛyera anaasɛ ɛbɛsɛe kora yɛntimi nka sɛ onyame asɔre ni na kristofoɔ no bebree koraa deɛ sɛsɛ asɔre no ɔnkɔ bio ɛna binom nso kɔ asɔre deɛ ɔsɛ o asɔre no deɛ ɔkɔ na mmom ɔngye deɛ ɛkɔ so no ni ei asɛm bɛn ni woyɛ research kɔ bible wohwɛ bible mu nyinaa bible no kyerɛ yɛ sɛ awieyɛ mmere porɔyɛ no ne nneɛma no nyinaa ɛyɛ satan ahonhom mmienu ɔne deɛ yɛfrɛ no antikristo honhom a n'ahyɛnsodeɛ ɛyɛ ɔha nsia aduosia nsia ɛne atorɔ odiyifoɔ anaa false prophet adan na yɛnyi nsɛm no ma na wo miracle da ha wɔayi da ei ɔkwanteɛ nkyɛnkyɛ no abɔ o akristofoɔ a mohwehwɛ no kora mommra o ɛyɛ free ɛyɛ tumi tumi a yɛde gye wo nso ɛyɛ free ne asa akyerɛ wo kwan a wo nso wobɛfa so de onyame tumi ayɛ adwuma wɔ abrabɔ mu Oh, miracle da ha. Miracle bia na
ha. Adafo. Monye ahonhom nyinaa ni. Na mo monso ahonhom ne hwɛ sɛ, ofiri onyankopɔn ana. Efi sɛ, adifo atrofo bebre abawi ase.
Ɛna da hɔ no. Ɛna da hɔ no. Inti wo a wutua sɛ sika no. Wo a wo bua ma saa program so dokɔso no. And to win myself, so many I want so from who Christianino. Who you are Christiania, who Christos, so many I'm narrow way, kind of so. A Christo for me, a change. Sean Sam said, So I won't home to show Adolfo. If he said, I won't home be brave and I will crumb. I won't home be brave. He said, I tread if one, oh my dorsum. And he said, Yeah, tread if one in this Satan, anyone would this or the old moody Sabonia. I tread if one, oh my. Nature say yes, you are true for Bible, you are true for. I knew a munia and nominal ya juma way ya. Ka Christosuma prose. One was so bitty make a prayer and once him. Omuntiminka, a ya juma bako, or say ya and neighbor. Christopher, sorry. Emrena do. O quantia church, o platform ni. O pe heaven ako. O pe paradise. And yet, her in the lake of fire. O de ni. O pe de yenisika. Yabaka no crash though. Near do yami to me, adjo. Akyerɛ wo kwan a wo nso bɛgyina cavalry authority yesu abɛwu yayaya na hwɛ deɛ nkurɔfoɔ kyerɛ me na mehyira a ɔyerɛ so maa wei ɛna ɔnya akunkɔ america ɛna ɔnya sɛ no ɔyɛ wei mehyira hei anuanom ɔkwanteɛ nkyerɛkyerɛ gyina onyame asɛm so na nyɛ nkurɔfoɔ bi a ɔm se man of god ɔmoyɛ onyame nko a nkurɔfoɔ bi a ɔmayɛ ɔm ho man of god man of god man of god nsususu na rod ross Asusu no ye ne amfata. Asusu no bi yire. Asusu hey! Ti dia me dia ba efia urade e begina. Efia urade a enyina nyame nhira wo. Next week e be shea.